This is Nollywood City TV.
Nollywood City TV.
The best in African entertainment.
Subscribe now.
Hallelujah.
Amen.
Biko munne m no mo nam ni mechineke aga ma cho ka anyi rara njem anyi fere naka onye nwa anyi di ka na eme njem a. Ma tupu anyi eme nka oburu na ibu nwoke kpo kpo ni si a choro m ka ikpupu okpo gi. Oburu na ibu nwa anyi na ekechi isi gi wori nye ekechi isi gi ka anyi sopuru onye nwa anyi. Na aha Jesus.
Amen.
Onye nwa anyi anyi na ekele gi ozo no bochi ta otu isi kpokota anyi na ugba ala obuna di ime njem a n'oge awa di ka nka. Anyị na-arịọ ka ị bịa duo anyị n'udo, chebe anyị onye nwaanyị dịka anyị na-aga, anyị na-emikpu onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst.
Anyị
na-emikpu ụgbọala anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Na-emikpu draịva anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Onye nwaanyị duru anyị ka anyị gaa n'udo lọta n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.
Amen. Dịka anyị kpewere ekpere, ọ ga-amasịkwa m ka anyị too Chineke site n'abụ otuto. So dịka anyị na-aga n'iru n'ito Chineke, mepee ọnụ gị. We to Chineke. Amen.
Amen.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Ọ bụ Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Alaba bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Ọ bụ Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Ndị Lagos bata n'ime. Ọ bụ Jizọs na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jizọs na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Ndị ugwu Awụsa bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Ọ bụ Jizọs na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jizọs na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Ndị Enugu bata n'ime. Na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Jesus na-akwụ ụgbọ ndị ọma.
Amen.
Amen.
Ọkwụ ụgbọ Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụ ụgbọ Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụ ụgbọ Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụ ụgbọ Jesus kpọbara ya ụgbọ.
Onye na-eme mma, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụgbọ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Aka na-enye ndụ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụgbọ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Onye na-enye ndụ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụgbọ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Onye na-eme mma, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụgbọ, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Aka na-eme mma. Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Onye na-enye ndụ a, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Ọkwụgbọ Chukwu kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Aka na-eme mma, Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Jesus kpọbara ya ụgbọ ka ị gaba.
Hallelujah. Na Christ emeriwe ekwensu.
Hallelujah, hallelujah. Christ emeriwe ekwensu.
Umuchukwu na-aṅụrị n'ọṅụ na Christ emeriwe ekwensu.
Hallelujah, hallelujah. Christ emeriwe ekwensu.
Umuchukwu na-aṅụrị n'ọṅụ na Christ emeriwe ekwensu.
Hallelujah, hallelujah. Christ emeriwe ekwensu.
Umuchukwu na-aṅụrị n'ọṅụ na Christ emeriwe ekwensu.
Hallelujah, hallelujah. Christ emeriwe ekwensu.
The driver na-enye moto ọkụ na Christ emeriwe ekwensu. Na-enye moto ọkụ na Christ emeriwe ekwensu.
Hallelujah, hallelujah. Christ emeriwe ekwensu.
Ụmụchukwu na
ngurina ngona Christ e meri we kwesu o
Hallelujah Hallelujah Christ
e meri we kwesu Ngurina ngona Christ e meri we kwesu o
Hallelujah Hallelujah Christ e meri we
kwesu Ngurina ngona Christ e meri we kwesu o
Hallelujah
Ese Jesus, o Colombia de Mar.
kwa gị n'azụ o
ọkọrọ dị mma eze Jesus ọkọrọ dị mma anyị sokwa gị n'azụ o
ọkọrọ dị mma eze Jesus ọkọrọ dị mma anyị sokwa gị n'azụ o
ọkọrọ dị mma eze Jesus ọkọrọ dị mma anyị sokwa gị n'azụ
Olilanya nke ndị nsọ Onye ne me kwala yozo, onye ne me ma, onye na-eme mma, onye na-eme mma, onye na-edu ije dukwala ya ọzọ, onye na-edu ije dukwala ya ọzọ, onye na-eme mma emekwala ya ọzọ, onye na-eme mma emekwala ya ọzọ, onye na-eme mma, 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 onye na-eme mma,
I need to see you now. mpora madura inaga ayi bosisi na mi mpora madura inaga o
inaga Jesus dura inaga
o memo memma
inaga Jesus dura inaga ayi bosisi na mi mpora madura inaga ayi bosisi na mi mpora madura inaga
o memma ne memma chibu onye ne nyendu O memma ne memma bu ya ne du ayije ayibo sisi na mi mpora madura inaga ayibo sisi na mi mpora madura inaga o
dura inaga Jesus dura inaga
onya lebu bewo
dura inaga Jesus dura inaga ayibo sisi na mi mpora madura inaga o ayibo sisi na mi mpora madura inaga
dura yo
Jesus,
Bahaya,
Jesus, Iyupu geme, ndi mojo gaboso Iyupu geme, mampona haji ho Iyupu geme, asimi yupu geme Mpaya o, mpaya e Mpaya o, mpaya o Akane mema, onye nye du Onye nye duje Ebube barata n'oga karakeruo
Chineke
n'emma ezebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga karakeruo
Onye n'edu ndị ije bigo barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma ezebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga
Ebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga karakeruo
Onye n'enye ndụ ezebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga karakeruo
Jehova n'emma ezebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma barata n'oga karakeruo
Onye n'enye ndụ ezebube barata n'oga karakeruo
Chineke n'emma
Ebube barata n'oga karakeruo Onye n'enye ndụ ezebube barata n'oga karakeruo Emmanuel ọ dị aha ka ya Emmanuel, Boromia Emmanuel, Odia Hakaya, Emmanuel. Odia kaya Emmanuel Boromia
Emmanuel
Wane otu onye
Emmanuel
Emmanuel Onye nene mma Jehova mo Emmanuel, Odia Kaya, Emmanuel, Boromia
Emmanuel,
Onye n'edu mi je,
Emmanuel, Odia Kaya, Emmanuel, Odia Kaya, Emmanuel.
Amen.
He's alive, Jesus is alive forever. He's alive, amen.
He's alive, amen. He's alive, Jesus is alive forever. He's alive, amen.
He's alive, amen. He's alive, Jesus is alive forever. He's alive, amen. Alive, amen. He's alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen.
He's alive, amen. He's alive, Jesus is alive.
Oshorire o elena mi mo dupe o
baba
Oshorire o
Okay.
aka gidi ma onye obula kele ya
anya kwa o ebube gi chine
ewo o me ma
anya kwa o ebube gi chine ora aka gidi
onye obula jawa ya ma
anya kwa o ebube gi chine
onye di ka gi email email adi onye di ka gi chimu email Jehova onye di ka gi chimoma Jehova chineke na reke la Jehova email Jehova chineke onye di ka gi email
Imela,
imela, adi onye di kagi, imela, asimu imela, adi onye di kagi, imela, onye abula sorum tobe nam no mela, ewo, ewo, maduni ne sona kele ya no mela. Sorum killing nano mela ewo ewo onyabula sorum killing nano mela ewo mama dirigi chineke mama dirigi onyoma Kele gi chineke mama dirigi onyoma
mama dirigi chineke mama dirigi onyoma
aye kele gi onye ne me mama mama dirigi onyoma
mama dirigi chineke mama dirigi onyoma
aye kele gi onye ne nye ndu mama dirigi onyoma
mama dirigi chineke mama dirigi onyoma
aye kele gi onye ne dije mama dirigi onyoma
mama dirigi
Mama dirigi chineke mama dirigi onyama
mama dirigi chineke mama dirigi onyama
we are saying thank you Jesus
thank you my lord
we are saying thank you Jesus
thank you my lord
we are saying thank you Jesus
thank you my lord
we are saying thank you Jesus
thank you my lord
oh we are saying thank you Jesus
Nollywood City TV.
The best in African entertainment. I love this channel. Subscribe now.
I love you all.